John Panda ndi mwana wa Panda amaya machokera ku Nkatabe ukaimika village te malinga nzomo kuchokera ku Nkatabe nimenya maskuzi ndeta choka patamaliza school nimenya Nkatabe police imene inapangidwa promote kupita mu Super League na senda zino choka Nkatabe police kupita ku Eagle Strikers ndi kuchoka ku Eagle Strikers nabwera kuno ku Precos ndiri ku Nzuzu nabezeka kuti ndapanga nao training ya Malawi Police Service kundipangisa kuti ndikhale wa polisi ndiye Eagle Strikers itatuluka anandipanga transfer kubwera kulilonga kuzamba umenya Precos panopa ndinakondwa kwambiri kuti ndiumenya timu ya Precos china chichonse akupanga bwinobwino sikuti tingati kudandaulaya kwa player wina aliyense amafunisisa kuti atamenya kuona national team ndiye inenso ngati player chinali chikhumbokhumbo changa kuti ndiimenye national team Precos ndi si timu yaikulu kwambiri koma kupezeka player ngati ineyo ndikumenya national team zimakhazi ndizosangalasa kwambiri chiganizo chimene ndinapangapo mbuyo umu ndi nthawi imene ndinakhala ngati ndakana kupita ku national team zinali zovuta kwambiri chifukwa choti ndinali wovulala ndiye sinalandire thandizo loyenerera ndiye ndinachiona chinthu cha nzeru kuti anthu amene anandithandiza nthawi imeneyo amene anali a Precos anandilangiza kuti ndisapite kaye mpaka ndichire bwinobwino zinali zovuta kwambiri woyambirira kuti makolo anga amene ali aphunzisi kuti andivomereze kuti ndiyambe kusewera mpira koma nditamaliza sikulu yanga ndi amenewo anachikhazikisa kuti nditakupanga nditakuzimirira pandekha nkuyamba kumenya mpira ndimakonda kucheza kwambiri koma ndiye ndi famili ndimene ndimakonda kucheza naye kwambiri kunyumba
John Panda ndiwokwatira
ndinokwatira
ulindana ngati
mwana mozi
best mate wako ndi ndani
Elia Kabingo
best friend wako ndi ndani
Frank Band
who is Frank Band
my brother
unabadwa tsiku liti ndi mwezi wa gauzi
21 April
nyimbo zomwe mamvera kakhautu kupita kumpira
nimakonda kwambiri kuvera gospel music
ndiwo wa polisi ndi ndiwakondi chani
inspector
best defender mtene Super League
Lucky Malata
best defender Precos
Afias Nyoni
Coach wa Precos first name yake
Declick himself Declick Koma imanga fuso ilile loyambilira ai msafuso
chifaje
palizina lisina zimana